Okay.
Khadaro.
Yes, bro.
Hagee joognaa?
Dhoobleey. Welcome to Dhoobleey. Ilkacase Fanaanka inoo kugu farnaa.
Ah, maashi aan ku dhashay jooga Dhoobleey.
Okay.
Wallahi wallahi guriga ku dhashay.